When you are for me, this will trade the amponyamia to Mobibia, Hoya, and Yaminka Bibia. Kokonsa, Kokonsa, Mesro, Mesro. Mut me tiny pama who daho too much. Mut me tiny pao, now what daho too much. Uti asma mekan. Oye ni party said the Oya Bosom and Kromati asma menoke. Menim so ye jumo PCFM. Funny face case by on. Who can consult Creana or fire or frame? But me the respect, ma'am. Me the boom, I'll say, oh, we are consult your media person. It me no kasa kama. Tias mamma no can in a. But what the who Creana admito, a year my abuadio, some wine, a man, any funny face case. Or card you pay be a chem or radio so I yanko pardon. Yamaso my own answers away penintino, and you see a carry. Tiasma menu king. Menu ni nkomo bia sisi ya me ofre me no nkomo ba na menu di. Ah me me ka de na a chiro se be me bia fa ni gire chi ne kofa de bai. De wa chiro kugu ho no. Ye tia na asem we hu hye de hia se me kasa ho. Bai me pese me ka chiro se. Wa wale. O yere. O no yere ne to yera wo ba akope. Tiasma menu king. Tiasma me ka chiro nei. Kokonsa wa wale. Udi agura abrabo wo betimi abo but sika mu emu sika pa unya da so wadwo ne se wo betwro de wo betwro de bia wo betwro bibia obi nkaaye so wo se me ne wakasa sisi ya fa audio ne brabo nti se me ne wakasa e ka de wadwro yi fa brabo nti se me ne wakasa yi mutimi tani pa ma ho da ho sa mutimi tani pa ma ho ba da ho dodo anya fe o wait me ma wonye sika o ti asema me no ken enipa bia wo kra ti ni mu kra ne nye nipa dia eyenye onyankopon dia se wo ji ade bi na wo twro bibi fa wo bi ho on na se eye nipa ne kra ya wo ne nyankopon na adi ti asema me no ken ane tro wo se ekom de me no wo ma ma aduane ani me ho tete wo ma me ntoma mfira ti asema me no ken na busa se urade bebusa wo se hefa na mehia wa mama on to men from mama what you any papa tias mama no can you but a radi my home net to moon home net tinny panny moon your radi dia and it in a walk as a one mama do any one mama to men fra and it ya woo ye ah de be a much on negative things as some will be ba and I will be true be now quayamo senyamuna much roy senyamuna muddy news in the baya mo pesemu creative be a creative arenas by renier renier Cheniye, ebi ameka ne se no, and I want to resource. Sabi wa se mo ba ya amfo se ye no. Na ke ebet ma betu mo nkyene serious pa, be ka se wo ta firi obi ase o se de ba de, wanwa nsem bebre no. Na ke ebet mi abeka bi pa, but ne hu hye den hia. It messero. Mo time an ye time dodo. Oh, de bia ebeboko bi che mu din. So on abozan on Felix mu din, abo mo marketing. But muna nkasa no wanwa mo bebre ewo mo di mo moja bepre ba mo ntimi fa mo nyansa mpɛ sika yempo yenwu obi ho fi mpɛ sika wo ti asema me no ka ne nei fɔme ne akɔ no me hu sɛ ɔyɛ metamfo emfrɛ me fon sukura biem emfrɛ me fon sukura biem ade na motɛ saa wo ti asema me ka no ade na motɛ saa wo platform bɛ ne kuta wo wo sɛ ɔyɛ blogger wo ye blogger dia platform le kuta wo platform bay wo kokonsa ye kase yamfe ya no nkasa wo platform bay nipa fo ye nyansa nkasa wo nyansa bay ye fa nim die nkasa wo nyim die ne sei sabi etitu ni abrempo bu ye ti na de bia kasa aye ye manyansa ba ye kasa mu na ntasu kokko wo memanum ka metime ate a kire wo na so de wo kwase amre sei ye ne ye betete wo Hweniye ti asema me no ken do wo kwase amre sey ye ne ye betete wo hweniye